igihe kirageze ngo nawe ubwirwe wimaka dore igihe kirageze ngo nawe ubwirwe wimaka ho ubwirwe wimaka helelelelele ubwirwe wimaka dore igihe kirageze ngo nawe ubwirwe wimaka nubwo hari amagambo menshi baguhinge nubwo hari amazina menshi cyane Inyuma ya majwi yose haririmbijwe intumwa Araje, araje, araje we Araje, 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 araje we Araje, 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 araje we Araje, ibifatika biva mu bidafatika Inyuma ya majwi yose haririmbijwe intumwa
Kubaza ngo uwo mwana uhetse n'uwande uzababwira uti mu nda yanjye hari mwamahanga menshi ariko iki nicyo gihe nanjye umwana mpetse n'uwanjye oh haleluya
Araje, 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 araje,
bifatika biva muri dafatika inyuma ya majwi yose aririmbijwe numva Aririmbijwe numva.